nogo iwegu engingon kamugu kigurano baba atenun arasun amwaitate nogo iwegu engingon kamugu baba
emungu nisikie
nisikie
akili ya changu
nisikie baba
sikia maombi yangu
hakuna mwingine
Jehova Sikia maombi yangu na ukusero wangu.